Gitega, 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 Jacoba Masiayu, La Yaba, aha. Amashyanyu sinayumva amashyanyu twagiye hamiriza hamiriza ni kirundi ikirundi kiwacu amash 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 umvesha amashi sinayumva Ayo mashiko nayumva.